Rikobatanga nenza kha inwe episode ya Zungo Artisan Vlog Podcast Edition. Namusindo vhuya na muthu ane ndani naye ungari ni episode ya shopise rari nao. Namusi ro vhuya ri kho ṱoḓa uri vhathu vha pfe mafhungo avho zwavhuḓi, vha tshi khou vhona zwavhuḓi. Vho vuwa
zwavhuḓi nga maanḓa. Hulisani ngeyo.
Na nṋe ndo vuwa ma. Afha ndi khomba na vhone.
Ndo nga madzina ndi pfhi mamba Ratshitaka Hulisani. Ndi bva tshitavha samba nḓou. Ndi mufarabono wa khamphani ya pfhi Mr. Bush Groups Projects ine ya dila nga muḓagasi.
Okay, ndi ya muḓagasi. Zwine zwa khou amba uri vhone vha shuma nga muḓagasi sa zwe ra amba ngazwo last.
Ya, nṋe ndi shuma nga muḓagasi.
Vha shuma nawo nga nḓila ḓe? Vha ya dzhenisa muḓagasi, vha lugisa muḓagasi, vha lugisa zwithu zwa muḓagasi kana vha reitisa?
Okay, nṋe mushumo une nda shuma wone ndi shuma u tshubela dzi pipe dza muḓagasi, u wayara dzi nnḓu, u panga zwiṱofu, u connecta magiza na u lugisa na u maintain. Na u maintain woṱhe ngo fhelela.
U maintain. Okay. So rine ro vha vhidza hafha ngori ri active build namusi.
Yeah.
Active build and khothe yanḓu. So hapa noni ri a rengisa dzi thulusi dza u panga muḓagasi, zwa dzi wiring na mini. So rine ro vha vhidza fhano uri vhone vha ise bindu ḽavho vhathuni, vha vhudze vhathu uri vhone vha nga vha thusa nga zwithu zwa so. So iṅwe mbudziso ine nda vha nayo ro sedza zwezwo ndi zwa uri vhone vha mupangi wa muḓagasi ngo rali vha wanala gai?
Okay, nṋe ndi wanala tshitavha tsha samba nḓou side ya mutale mushangoni ulanganengei, mara kha mushumo a thina limit yori ndi shuma gai, shango liṅwe na liṅwe ndi a kona u swika.
Alright, ho zwi amba uri a vha sedzi uri ndi kule hani, vhone vha yaya arali hu na mushumo.
Ee, a ne ti sedzi vhukule ha fhethu, as long as mushumo wavho khou ṱoḓa henefho ndi mbo ḓi swika na zwezwo.
Hu no ri vha na miṅwaha mingana vha tshi khou ita zwa muḓagasi wo?
Almost u bva vho 2019 nda ndi kha sia ḽa muḓagasi.
Ee,
ri tshi khou ḓi tou shumisa na vhaṅwe sa zwiburupu.
Okay. Ho zwi khou tshimbila u swika zwino?
U swika zwino zwi khou tshimbila. A u tu fhela vho dzi vhege ndi songo ri thingo bva nda ya fhethu shuma lini. Zwine zwa khou amba uri ha vhuya fhela maḓuvha mavhili mararu na vhidziwa, zwa zwi khou amba uri business i khou rana.
Ezwo vha khou vhidziwa, vha khou vhidziwa u lugisa zwe vha tshinya kana vha khou vhidziwa u ita zwiswa zwe vha sathu zwi fara?
Fhethu hune nṋe nda vhidziwa.
Ende vha mbe ngoho.
Fhethu hune nṋe nda vhidziwa hone.
Ee.
Ndi vha fhethu hunzhi ndi tshi khou tea u ita zwithu zwiswa. Ndi hone hune fhethu hune nda yesa hone. Even though ni tshi nga ḓi a huṅwe kha musi na vha ni tshi khou ita shume. Ni tshi khou lugisa huṅwe ha fhethu hune no ḓi vhuya na vhushuma, mara ni ḓo wana ndi tshi khou ya hono fhela tshifhinga.
Okay.
Ngori tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi a shumiwa for sure tshi a swika hune tsha tshinyala. You have to replace them. That's why vhunzhi ha zwithu zwi na tshithu tshine tsha pfhi guarantee. Ndi ngori vha zwi ḓivha uri a si tshithu tsha vhutshilo hoṱhe.
Ya.
Zwi amba uri tsha tea u replace-iwa zwiḽa na zwiḽa.
Ee, a hu na u pangela tshoṱhe. Ee. Alright. Ri a ṱoḓa u ḓivha. Ha vhe muthu wa pfunga ri u khou vhidziwa badi, matsina u khou vhidziwa uri zwithu zwa vha zwi ngo ṱangana. Dzi thambo dzavho dzi khou sokou swa ngei na mini na mini.
Ya, nṋe ndi tshi vha itela, ndi vha itela zwithu zwine zwo fhelela, zwine zwone zwine ndi vha ndo maker sure uri zwi na protection dzoṱhe dzo fhelelaho uri vha songo ya vhalela nga muḓagasi vha ri kha musi ndo tshokiwa zwithu zwi nonga zwezwo. Ndi maker sure uri ndo ita zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho u ya nga sia ḽa muḓagasi.
Okay, ndi khou vha pfhesesa. So rine hapa active building ri rengisa zwithu zwo fhambananaho, a vha ri ndi vha sumbedze zwiṅwe zwa zwithu zwine ra rengisa. So rine hapa zwine ra rengisa ndi mavhone kha zwa muḓagasi zwine vha ita. Ri rengisa mavhone, dzi thambo dza wiring, ri dovha ra vha na dzi gizi. So arali vhone vha tshi khou amba uri hezwi vha zwipanga zwoṱhe, ri nga takalela u shumisana navho.
Nṋe ndi nga takala nga maanḓa u vha na connection na vhone.
Ee, zwi ḓo vhuyedza roṱhe, zwi nga vhuyedzi muthu muthihi. So nga nnḓa ha hedzi dzi floodlight dzine vha khou dzi vhona hafha noni, ri dovha ra vha na dziṅwe dzine dzi a chargiwa. Dzi shumusi na muḓagasi, ndi dza sola hedzo dzine nda khou dzi amba. richika dia manga solai apa rina feneke mashidu mavi yombo dito pera mriro raro ifunga apa nuni na yo iya shumanga sol kuku usola kwa on kuku nuri bato charger mudagazi wotu wa mwia wabuti uko baru orotore so rinazo ezi zifenezo yango upambana nge vingiri arabako zito dai abade active build and deco to yandu sabina plus ridova itera price ah ke yofunga ridova itera price ya vudi nga manda vadutu wabotakara vadu wakutu ruanga mia wabuti wala venda lea fisa ngoraro so yari riko ringisa shuzo pambana nao nangapa mraba doko kujibwa na rinazi mbarero rinazi branda ring rina mazenge zikaindi zoyongo upambana ridova raba na haya mazenge azipuli vadu wabona kia lako lanta akala za zibluzi zina zikri na nini aneo nunga hapo na zenyana na uridi wana so ndisi kubuna nga roshika magumoni ya episode yashu wo Ratshitaka arguri wa wadha so namusi roba farira something nyana abatu wone mbele za janda ni rinakiti hapa inera kuipa wo Ratshitaka ikiti badu ishimisa zobacha mishumoni yavo ati divi zori kana ro vapa zvine havazvishimisina avado mbudzo ri vakubona mini cheva vakuchitoda apa
zvitu zvote zvonde ndazvishumisa and ndorivo anga mandesa rumwe ndichingato emphasize kha the clients dzashu ori kavade afanoni vawane material wavo worugerawo una dzi fene kedzi dza dzi solar na spotlight dza dzi solar
yeah
ndichinga isa mredzo uri sabunga shango lichigo chinja na technology go chinja vhunzhi ha zwithu zwikoteo vha dza tshizwino zwinonga dzi solar na mavone zwine vhone vha nga vha zwikwama zwotopfa uri ḓuvha ḽo kovhela mavone a funga lune kha ri tshintshe na shango ri zwi vhone zwori tshanduko kha ḓuvha i khou ṱoḓea so vasongo vha vha ya huṅwe vasongo khela vha ya huṅwe kha vha ḓisa Bina Plaza vha ḓo wana thuso yavho afho ndi wu
so ri tshi khou amba nga mavhone ri na dzi downlight dza ceiling na dzi ceiling ri a rengisa ri na zwithu zwinzhi zwine ra rengisa ni nga vhala ḽa tsha ḓuvha so no ri khou livhuwa u Ratshitaka vha ḓo wana lwendo lwavhuḓi hu shumiwa zwavhuḓi
na nṋe ndo livhuwa nga maanḓa
ndaa.